ka jeno se hosile mo posi wa mo tsiare phallane go tsheya marai le go lantauka le na letsatsi na makatule wa khorodi patilwe ke kwa go lona morolo mo motsha ke re re ke re dule majwana re bue ena na ke tsana mono ma ha haike wa hola re dukile le tsala tlhompho ba tshare ha dile kai ke khabola di satwa khabola ba tshare shule matswalo na hela tsa di mamma tong a thitelo ke bana ba nkhang le ke se ka di bo ba khanne tsona tsa ba miriri e mai khubuleng ba re ba tsa mo tshaba bona ka khaba e ya phirimana mmamoratu a thakeng e tsane ba foponyaka kana tsa ditonana ke medidima fela go tsena tse thokwa ba gankgetsa bommamesana tšhelete le bona go tlhoka kemedi ba se tshabe go tshwara tauka ditlena e ba bontshe motswang wa pula ga se motsogetse bogome ke tshwana patsi ya bosolatlhate e sala e lalasa go thetsana thetsana e sale e ithwetse le ditlhogong phela bathakeletsa mmadipompo e ka letlae ba ditsebe phagamela mapoko le seketsekwekwetsa morago batšhare seketse mo thobalapele setsoga morago bagolo ba tla re tshepa jwang goba matele a tlaleng ga bose ka mathomosane le ditaola a boela kgetsing e tsaolaotse bo botheganare o lele mamosa le molapo.